Eka tugire ko nk'abagibi gisahira my brother uri kuri doge gwa hijya nino bivanye na no kwataka umwe baririmvyi mbere bakundwa n'abantu benshi ubatakiriho arabahisi aho mbere kumbugaza washo gu postinga yuko management y'umuririmvyi Iva Bulavan kuva mu Rwanda umuhisi Iva Bulavan kuva mu Rwanda mufitane igikorwa ariko management yiwe hasigaye ikaba itigeze ishimeye gucye kwa kija habona ariko nanjye nkanca nibaza ikibazo urumva sinsubiyemo bimwe aho nsubiyemo ivyo wanditse nk'umunyamakuru yabunyoye nsubiyemo ivyo wanditse ariko ikibazo ni kiraho ikibazo ntibiri ni kiri kuvyo wanditse we vyo wanditse warabitumenyesheje ariko ikibazo gihari ni iki hari bikogwe Iva Bulavan asiza koze ndetse gushikira no musoma platform yo aguma kora fibizio mapaje arakora ma platform yo aguma bandanya donc a posting ari kikogwa cyo yakoranye n'umurundi ari wewe nimba ari byo koko ukavuga yuko management irikira kugora ukabona nayihevye mbwira ndifuza kumenya kubera iki mbega management n'icyo kintu mwayaza kigatuma indirimbo yawe idasohoka
bon hari igikogwa nakoze mu Rwanda indirimbo kandi yoshe ariko umuririmbyi twakoranya rapfa amaze gupfa indirimbo turagerageza turayisega bro reka mvuge mu kirundi cy'umuhira sivyo mugasinzi wavuze ko nabandi ko numviriza ikibazo neza sinzi ko nawe uri kurumviriza inyisho urumva turasega indirimbo biranka ko bayiduha biranka kabisa urabo no muririmbyi arapfuye urabona dededede urabona ko none ibintu byari bimeze kunuko nuko ngo yanga urabona wowe bajya abantu mwakorana bisaba bobo bajya nabo ntitugikorana
okay
cyo kintu wagitahura
cyo ari kuri ifisi
boya project pro eh bro indirimbo vraiment naje ngaha muhuru ndi ifisi naje ngaha ndi ifisi draft
n'ubura ifisi n'ubu
oh yeah draft nayo na
none umva bo boyi guha gute none washaka baye guhe gute bo bo rero
no bo barafisi
bakuri ya mahera cyane
bo barafisi indirimbo bro
uri siri ko bakifise cyane Jay Polly ba yitavye imana ya
ye nti indirimbo nti dutanguye kwisaba no munsi kandi ntituyisavye vuba
wayikoze wataye ufise wowe haye kulabo no bayi akifise gute
jewe navuye Kigali nza buca urumva
Uzana na draft.
Nzana na draft. Ari kigikogwa hari yakiguma?
Okay, igikogwa. Igikogwa ariko wo mwagikoranye yari umwende panda cyo giye arita igikogwa wo mwagikoranye yari umwende panda kandi yari itavye imana. Eske ni umva ko yo team yo usanga niyo project igituma batana kwishura neza atani yo bagifiza atani yo bazi.
Landry je ni waza yuko ibibazo vyawo biri mwakanenge. Kuko uvuze ati ngo ntayo bazi.
I guess bakunzi ba Hit Top TV mumeze gute ni Landry promoter muganga umutana nigwa tutekizima moto famous vibe killer giseruka rukamvye umuvumbuzi murazi neze ko dukora cyane ngo kugira dushure kubaha ibintu bimeze fresh numpamvu no munsi ndi kumwe na numuririmbyi Akes don uko biri kose nta mwanya dufise ukwiye ariko amajamba biri cyangwa atatu tuza kuyaga araza kugira ibya hinduye mu muziki wa kabiri gatani ndwi ndi kumwe na my brother Akes don my ex boss umuntu no vuga neze ko nubaha kandi no vuga neze yuko afise ibyo ahinduye muri career yanje y'umugabo kumwe amakuru iyo nicanye nawe riba rishima ridasanzwe kandi iyo nicanye tuyaga nawe vyinshi umwe mu bantu bakurikirana abakurikiranira hagufi ibijanye na industry ya kabiri gatani ndavuga mu ngiza cy'imyidagaduro my brother umeze fresh
yo safi
cyane gose my brother uraberewe cyane bro
blaz hari ibindi bintu uraje hari ibindi bintu mutamukwe kuza muravuga none we gashaka umvise wakawaka apana sigaye apana sigaye niko vyamye tu.
Tene pa kwataki diaspora furani kina sponsorize ka ubuzima bwo no musi tubayemo mu buzima bwa present bwo muri present.
Even izi ni sifa za mpenzi wangu ananiambia kwambe bana. Va ile Sauda. Eh gutina na inarete kwanza numve kurivuga kwanza utangure kurivuga. Yenyombwiye ati izi ntwambare. Alafu nikitokelezea hivi mambo yako poa. None kucha uya gaza umutwe. Safi tu.
Mana bana cyo bambira.
Utu jambo duso sabarira. Ma message bakandika. Buri mwanya bakamfona. Ubashaka ga kiss.
Itiro singinda ngata ma kiss.
Eh bro ko kuweri ko bamufata indirimbo nyinshi cyane.
Ya jeyo ndumutana nigwa kameme urabizwa bivyo wanje. Bona Akes don a big congratulations kwanza kuri fashion muri no miss mazi miss kuri twereka kumbuga ngurukana bumenyi sinureka gukeza nk'umurimvyo w'umurundi.
Ndakubwire there's one day twa turiko turashooting indirimbo jeyo na Lina Blanche. Yari Brand Smith ariko ara dushootinga ndibuka ko twari ahantu hitwa kuri Pinacle hariya hepfo mu kajaga. niwe juru niwe juru iyo video ntige dusohoka
ndatsinzikara ngamera nk'umusirikara tsinzwe ku rugamba urize amosozi yawe agatema ku matama yanje elege malero sanje
zaimbonero zawo ziri mu maso yanje bon rero nazanye impunzu ngibuka nazanye impunzu narayi postinze iyo foto ngira ndayambaye muri video impunzu nari nagize nyina makreation yanje nk'uko nyina usanzwe ubona nk'ibinyura na iyi ni migozi y'ibirato umugabo twayambitse impunzu rero niyo mpunzu nari nazanye ibindi bintu nyine nari nakreye rero namubwira ndamubwira ati ngira nambari Brian aka Christ akasema ngo no iyo mpunzu niyo yambara muri video api ntibishoboka rero jewe for sure sinaryohewe cyane ico gihe mugabo kubera yari mu director ariko a directing indirimbo petite karamo nayo kujya ndirimbo ijya munzu hari kintu ibuze urumva bica biba ngombwa nyene ko ndayireka mugabo namye mfisa akantu ko kuguma clear impunzu buri video na manzanzanye impunzu nuvuga yuko buri muntu aravye avuga ati what the fuck ibi bintu bivuye he uruko babibona akavuga ati iyi ni impunzu nyabaki
na uwambikwa na bene ntare cyanke office wandi bakwambika office indi maison yo bikwambika
bene ntare barambika abantu
yeah bene ntare barafite fashion twarabonye sat b yambikwa na bene ntare ni bintu twarabona amwe mu companies yo ngai wacu mu Burundi atanguye gutangura gukoresha ba artists kugira abashe gupushing ibigo bya
cyego zina bene ntare nta n'iryo bon nari nsanzwe ndaryumva sinarinda abaza abo bantu nta nabunzi by the way rero je nahora numva bavuga ngo bene ntare nkibaza peut-être n'abantu bakora muri presidency ni mugwi w'abantu basanzwe bakora muri presidence ndivyo ntavyo narinzi jewe ndu mu styliste urumva sanswe nziti ndashowe gukreya impunzu hariho niyo ndikunda kreya mu mabuye soon muzoyibona amabuye nyina aya mabuye nyene tubona urumva niyo mpamvu bavuga bati mu myaka izi ibintu byose bizoba bizwa ari business amwe ubonye ibuye uvuga uti eh ine byashara urumva rero nuko nuno muri wawe ngira ngo warabonye impunzu nambaye harimo impunzu zibiri nambaye nambaye muri wawe no vuga ati nuno munsi no kubwira ati no kubwira ati tembera hari muzu nandi nambaye isa n'igitambara cari kiri inyuma ijya ni creation nari nakoze hari muzu nari nambaye ndi kumwe muri isa na mutwa turi kumwe na vishi kuko isa na mutwa turi kumwe na vishi muri yandirimbo nimwe urumva no kubwira ati tembera isi yose zijya muzu ntazoronga
kabisa ngwi no dufatanye imitima
ama problem twibagire rutangura nubundi buzima imiryango iduhezagire ingonda kwifu brother nisha sahau
kuko bose kabisa uno muririmbyi w'umurundi yitwa Akes Don bimwe mu bibazo byatumye ndamuhamagara ngaha urabona ko nubundi umwanya w'urukura uramugora ariko ndifuza yuko tuyagana wa majambere cyangwa atatwa matuyaga kuri byinshi ariko uno mwanya ndifuza ko tuba kuri music ku muziki wiwe ariko arakora umwanya duheretse kubona amafoto ari kumwe na Kiriko Akiri ni indirimbo yitwa Vum kubera iki Vum my brother
Vum twagombye gusigura ako sinimaza ko ntuza kubisigura indirimbo sarasohoka mana
ariko ndirimbo iri ku ma platform
yego mugabo hayi wacu urazi ibikintu cha platform ahubwo ntumira n'abantu gukunda cyane ama platform ukuntu bahagurukanye yonka urumva baratangura gukoresha YouTube kuri speed tayo ubwo bagerageze n'ama platform yandi dusanzwe dushira ku bikorwa byacu babikurikirane nayo byaba byiza hama vum twagombye kuvuga speed ngira ngo yabo muduka yabi moto ikintu cyose novuga ko gifite moteri iyo ongereje speed urumva mu ako kantu kavum rero twebwe sasa swali ni narudi hapa ni vum muri speed nyabaki sasa kazi kwako
kazi kwangu
mvirizi ndiri genda mu kwa platform mvirizi ndiri imbo hamurahezo cutahura ico vum
gisubira uno mani cenga ndimo nta yumva Akes kwitabaza kiri kwa kiri muri bino bihe turimo byo ari mu kwifuza iterambere ry'umuziki cyane ku muvuduko nko kuvuze ngo vum ku muvuduko umwishurenze ku muvuzo kwa Akes dano na kwera amazi minsi urabona neza ko hit yarafise kera ta gifise akaba tanga gukora na new generation abapeti bako barakora cyane nubwo wari ubwifashe bwa hafi kwikoreye kwifatisha Billman
Landry ari kintu abantu benshi batakunze kumenya izina ry'umuntu ntegegera ripfa urwayibona jewe Akes ni mana rigeze kumara igihe ntari ko ndasohora indirimbo ntibisigura ko bari banze baciye banyi bagira cyo kintu sinzi ko tugitahura nako hama abatari banze nubwo nakuranye na Kiriku urumva ntibanzi nyene peut-être bazomenya bivanye nibikogwa nzo ndiko nagira gute nzo ndiko ndasohora urumva rero ndashobora kutaririmba na kiriku nkaririmba nundi muntu ndirimba ikagira gute ikagenda nkuko ashobora kwiririmba na je nyene ndirimbo ikagenda urakura vyumva canke nkakorana na kiriku canke nkakorana na meme nundi muririmbyi kidumu indirimbo ntigire ahigiye kuko twa matwazi bonye nyinshi urakurumva bakorana n'abaririmbyi abonye ayo manye mazina nyene ndiko ndavuga gasa ndirimbo naho naho ishitse but uraraba uti je wumfise iki kintu fise iki kindi fise iki kintu nakana wafise iki kintu eski tubihuje turashobora gukreye ikintu kabisa gikomeye urukurumva niba ugerageje kurabijya ndirimbo vum nindi muntu uvuga yuko uri kurumviriza style yayo sindirimbo za gushiramo Fabilove bro sindirimbo za gushiramo B-Face sindirimbo za gushiramo Big Fizzo sikuvuga yuko zobananira buzi shobora kuziririmbira ko but kiriku ni still imufitting abivanye n'ukuntu yamaze we nyene ku branding style yiwe yo kuririmba yeah.
Okay, kiriko akiri araje ku boostinga Akes don araje ku boostinga kiriku abasaza bazi guhibongoza ngira ba Akes don ngira kiriko nabazobaganya hama Akes nawe atware generation ya kiriko akiri ko niwe muri video ari muri video dufite bagezweho uyu musi my brother ugerageje kuraba iyo ndirimbo uribaza ko igiye guhindura iki muri waka waka tunacanye mu bigo bya Akezone mugiye tuzi neza ko ari mu baririmbyi badacika intege kandi mu baririmbyi ba kera
je ne wazaye ko indirimbo ataye igiye guhindura ikintu urukura yibona kuko na meme abo bakiri kuri kuravuga barafite indirimbo za felinze urukura vyumva meme twebwe jewe Akezone ndafite indirimbo za gize gute za felinze rero si indirimbo igiye guhindura ikintu ahubwo staff ya waka waka iri kwihindura iki so okay subira muri ico kibazo kibaze rero staff yawe akaba kiri kuhindura iki jaho rero ko kibazo
ico kibazo bazigituma ntu kibaza ikibazo mvuga ko staff yawe akaba kiri kuhindura ikintu kuberako just nibaza neza ko hari ikintu wo buje kongereza kiri ko akiri kuko rozari muri trend
ubineza nakubwira ikintu kimwe bro uheruka kubona indirimbo akiri kujyara urazi rero umuririmbyi atari ko arasohora indirimbo ikintu ki ukikintu voilà ikintu rege cha kimugumiza muri teraniki Nikolabo urashobora kwibaza ngo naco ndiko ndongereza kiriko ariko wewe warabone kiriko kiriyongera kuri
we ariyo wa murundi ukamuhi note
tureke nico naramuhaye note ico sico ndongereje muri urujya mwanya n'umukozi wiwanje tuvyumvikane parce que namurishe kugiraze kunkorera rero abantu duze turareka kwitiranya ibintu urukura bibona rero je nibaza yuko ari uko naho ahandi hoho kiriko ntasohora indirimbo yiwe mugaba gumariho urukura vyumva bivanye niki n'amakolabo ariko agendara aratravaye iyaba arije amakolabo atahari ivuze ngo kiri ku muruno mwanya abageze ahantu hatari heza rero staff yawe akaba kiri kwirahindura byinshi
abatabizi imbere na kiri kwa kiri afise collab n'umunyarwanda yitwa Kivumbi shobora kuba iyo ndirimbo abantu batigize bayibona bayimenya ariko ya muri album ya Kivumbi arimo
kuko ni bije byuzuza vya bene nyene aremeje kuvuga ni nyinshi bakora ziga feeling hey
kabisa Akes Ega tugire ko nk'abagibigisahira my brother uri kuri dogerwa hijya nino bivanye na no kwataka umwe baririmbyi mbere bakunzwa n'abantu benshi ubatakiriho arabahisi aho mbere kumbuga za washo go postinga yuko management y'umuririmbyi Ivabulavan kuva mu Rwanda umuhisi Ivabulavan kuva mu Rwanda mufite ni igikorwa ariko management yiwe hasigaye ikaba itigeze ishime yo gucaye kwa kija habona ariko nanjye nkanca nibaza ikibazo urumva sinsubiyemo bimwe aho nsubiyemo ivyo wanditse nk'umunyamakuru yabunyoye nsubiyemo ivyo wanditse ariko ikibazo ni kiraho ikibazo ntibiri ni kiri ku vyo wanditse we vyo wanditse warabitumenyesheje ariko ikibazo gihari ni iki hari bikogwe Iva Bulavana yasize akoze ndetse gushika no musoma platform yiwe aguma kora fibizio mapaje arakora ma platform yo aguma bandanya donc a posting ariki kogwa cyo yakoranye n'umurundi ari wewe nimba ari byo koko ukavuga yuko management irikira kugora ukabona na ihevye mbwira ndifuza kumenya kubera iki mbega management nicyo kintu mwayaze kigatuma indirimbo yawe idasohoka
bon nariko kwanza ndabiri ya sentir niyo mpamvu na mengo sina ko ndumviriza fresh ariko ntacu ndashobora kugira gute ndashobora kwishura sasa kuri ya gato
yese bugiye kiganiro cyane iki kibazo canje wagitahuye canke ndabihebe
oya nagitahuye bon ndibuka Ivan Buravan so tan 2017 twarashobora guhurira Kigali kandi imisitari mu Kenya ntamwe n'ico gikorwa twashobora gupublia jewe ni gikorwa nakoze muri 2017 no muri rimbyi mu Rwanda bon ha marero jewe mu ikigali nari nsanzwe fise studio andimwe nko mu donc nko mu brenda wabo urumva twakorana mu bintu vya musique nyene ja bintu nkivyo nubashowe kuntembereza mu baririmbyi benshi banyereka abahinyanyuzi benshi bagerageza no kunsabira amakolabo abaririmbyi benshi rero nko kugenda navuze ati staff yawaka iriko igerageza guhindura iki pole mu ma staff turiko turakorana ni staff iriko gerageza kuraba ati umuririmbyi wacu dukeneye kumushira kuri ide staff na irimo abantu batandukanye x-ray ngira ngo birazwi hamwe n'abandi n'abandi benshi ntorinda kuvuga rero hari igikogwa nakoze mu Rwanda indirimbo kandi yoshe ariko umuririmbyi twakoranya arapfa amaze gupfa indirimbo turagerageza turayisega bro reka mvuge mu kirundi cyo muhira sivyo mugasinzi wavuze ko nabandi ko numviriza ikibazo neza sinzi ko nawe kurumviriza inyisho urumva turasega indirimbo biranka ko bayiduha biranka kabisa urabo no muririmbyi arapfuye urabona dededede urabona kuno ne bintu byari bimeze kunuko nuko ngo yangu urabona wowe bajya abantu mwakorana bisaba bobo bajya nabo ntitugikorana mugende indirimbo yari iwanje ko biri kose urumva rero muri staff turuko twakorana ubunye niyo bavuze bati no kubera ko twigeze gupublia amafoto tuvuga ko hari indirimbo dufise no muririmbyi wo mu Rwanda rekarira abantu bamenye iyo vyagize gute vyaheriye kugira nti bazabarindira igikogwa bakibure rero niyo mpamvu na champion mitamwe kwandika bijya kumbuga ariko koko abantu biyumvire ivambura bavana kubera ko ari aherwa guva ariko je muri imvye twakoranye no muri imvye yitwa Jay Polly
Siva Bravan
kandi uko biri kose iyo foto ndi kumwe na Jay Polly muri studio urayizi nawe ego nikaye nikindi naco no babwira cyane afite indirimbo nakoze muri 2017 ngene bata 18 je me rappelle pas bien nakoranye na Emed PhD uramuje wo muri Tanzania urya bita Kigosi uramu oya sitwe Kigosi Emed ahubwo no bagomba gusa na Kigosi bagomba gusa meze nk'umwara umwara bukuntu naho nyine turafitanye indirimbo of course yarigeze kuzino urazi ko yashike muri studio yanje ico gihe twarakoze indirimbo gusa ne twahejeje duhana ama programme kuja kuheraheza muri Tanzania ndo yivovika kwa kwa hukumu
gushikira umwanya rero abanyarwanda bakora kwidogera cyane ukuratakwa n'abantu benshi ijya nino cyane cyane abanyarwanda ati kubahuka abahisi canke umuhisi niba neza ngo nti vyari byiza ngo kubishira ku mbuga ngo rukana bamenye nk'ukumenga hari ikintu kanaka akezana iyo bayimwe yimwe na management donc yo muririmbyi ari mu Rwanda mbere benshi bakubare ko baravuga ko ari Eva Bravan ko ari we kwitaba imana ariko urumva ko wifatiye mu gahungu muri muririmbyi Jay Polly
en fait abantu bafata ibintu gutandukanye ngo si vyiza ngo si vyiza kwifatira umuhisi sinzi ko nabivuze kwifatira mu gahanga je si nifatiye mu gahanga umuhisi kandi sinavuze umuhisi ahubwo navuze umuntu yabayeho kandi afite ivyo yakoze amateka yakoze urumva kandi umuntu yakunzwe n'abantu benshi je si navuze umuhisi iyo atari kubaho uno munsi sinari kwandika ndamuvuga
ariko none uribaza neza ko baragize amakosa ku kwankira yuko indirimbo isoko mu gihe bo batifuza yuko swati nba hari ibintu kanaka byo donc ama project yo bagomba gusohoka
just sinshobye kubajajinga bafite impamvu zabo ariko jewe ama part ndabona yuko ico gikogwa yaba ari jewe ndi management ico gikogwa nari kugitanga parce que ni gikogwa kiba cagiyemo energie ni gikogwa kiba cagiyemo uburyo ni gikogwa kiba catwaye umwanya ingufu n'ibindi bintu bitandukanye uruko bavyumva rero guca ugifata sinzi
sawa ntacho none management muri ko muradiringa nayo ubu niyo mwagiraneye amasezerano muri 2017 konzi abaririmbyi bahindura management
bon au fait icambere kucoco je twakoranye ameze nk'umuririmbyi umwe ngo yigenga
aho nyene nimba mwakoranye ari umuririmbyi yigenga gute ushora gusaba projet mu management yahaze mu gihe we wakoranye nawe ari umuririmbyi yigenga
navyo biravana n'amasezerano rero parce que je ndashobora kugutora nka wewe Landry nkakubwira ati ndakugaba ibi bikorwa by'uno munsi n'ivyo wakoze avant uri kuravyumva cyanye n'ivyo uzokora ubukurikira birava contrat bro bivana contrat yeah
ariko cyo giye muri konta mwa masinyanye ho bari uko ninapfa canke ko nta muntu amenye igihe avira kuri nosi iyo barakubwiye ati ndi ntaba imana ati uzosega uradiringana team yanjye zo basitse
that's why novuga yuko igikorwa tutashobora gushika ku nguvu zo kukironka kubera ko je nawe dukorana na contrat nari mfise nawe parce que abamuzanye nabo bantu bari banzanye naje
okay rero kata mpamvu nimwe yo kumwataka ku mbuga
No. Nakivuze nti abantu barabonye foto ndi kumwe nawe. Sasa reka nimba kwa kurindira bari bafise ndabereke yuko kujya kurindira atacu kuzovamo
nimba ruko nakurumva ko abantu ruko urabereka yuko timu yiwe yasize ngaha umuhizi Jay Polly bisigura ko timu yiwe ari yombi kuri wewe ndetse no kuma project ya
subiyemo Landry wewe uvuze ko timu yiwe ari mbi ariko je sinavuze ko timu yiwe ari mbi
ya post ndavuga post ugegeje kuri review dusiguriye
navuze nti bivana
timu yongo ya
ngo navuze nti
ngoye nabonye post
okay navuze nti biravana sinshwe kuba judginga cause bafite impamvu uruko urabibona bafite impamvu kandi je nanje fise impamvu eh
okay zimwe mu mpamvu baragusiguriye mu mpamvu baragusiguriye ubwo byarakuye kuzitahura canye n'impamvu bazi bigeze bagusiguriye
je no kugira ko ico gikorwa ntitutangwe kugisaba no munsi canye jo ni gihe kiregire cyane impamvu nuko peut-être bo bafite impamvu zabo rero singombwa bazivuge singombwa bazimbwire gusa ivyo bambwira bo nuko last time je ndabasaba ico gikorwa deka tugisohore urumva bambwira ati rindira imyaka itatu rindira
okay igikorwa ni projet yawe cyangwa konzi ari wakora muri tudi wawe ni bizako na projet rwifise
bo just indirimbo ni yanje for sure yari yanje ariko ni je nayikoze production ni je naririmbye chorus amye ni na verse warashima ngirageje kwibuka ari ibintu Jay Polly yari yarinzemmo ndagutwari Burundi ibintu nyene vy'i Burundi mu bindi niki urabibona ibintu nk'ivyo urumva nanje nkavuga ati ndagutwari Kigali ibintu nyene nk'ivyo rero mugabo je nari mfise urumva abantu bantwayeyo nibo twakorana ni nabo bashobye kumuzana nde Jay Polly rero abo bantu nabo nibo je nasaba iki indirimbo but nabo hari abakabwirwa the same
okay
cyo kino gitahura
cyo ari kuri ifise
boy approach pro eh bro indirimbo vrema naje nga muhuru ndi ifise naje nga ndi ifise draft
n'ubu ari ifise no
oh yeah draft inaona na
none umva bo yiguha gute none washaka bayiguhe gute bo
rero no bo barafise
bakuri ya mahera cyangwa
bo barafise indirimbo bro
uri siri ko bakifise cyangwa Jay Polly ba yitavye imana ya
ye nti indirimbo nti dutanguye kwisaba no munsi kandi nti twisavye vuba
wayikoze watayo ufise wowe haye kulabo no bayi akifise gute
jewe navuye Kigali nza buca urumva
uzana na draft
nzana na draft ari iki gikorwa hari yakiguma
gikorwa ariko wo mwagikoranye yari umwe independent cyo giye arita gikorwa wo mwagikoranye yari umwe independent kandi yari tavye imana eske ni umva ko yo team yo usanga niyo project gituma batana kwishura neza atani yo bagifize atani yo bazi
Landry je ni waza yuko ibibazo vyawo biri mwa kanenge kuko uvuze ati ngo ntayo bazi bari kuvuga ati ntayo tuzi uvuze uti ngo ntayo bagifise bari kuvuga bati ntayo tugifise ariko bakubwiye ati rindira bisigura aho rero ni mimi na wewe sasa kazi kwangu na wewe urugo bitahura ivyo bintu rero that why ibibazo bimwe mwe sometimes tuzo turaraba yuko gitumbereye kabisa kandi kindi naco umuntu wabonye uko iki kintu yakwishyukura kimubaza kandi ukubonye cyane ukabaza ibindi
urya uko biri kose je mbashaka ko habone ku muco erega iyo muciye iyo mufasha ama product yanyu mukacisha ku mwangurukana bumenyi twa turafata izo product tukazicekangura tukaraba neza kuko urashobora gusanga jewe nshobora kuba mfashe mikro nkavuga ati akeze nafite ni kibazo nande na team management ya Jay Polly ugasanga twe turabarengera bigafata ukundi niyo mpamvu nashaka kumenya mugihe wowe jewe nzi neza ko mu Kigali warufise studio warufise nuzi kwa kore mu ahantu henshi ni sky ni mbere ni
Hey. Yeah, studio yakere itwa gute. Itwa ni studio Sky African Touch but ni wakaka.
African Touch ni iki cyane? Kandi zageze razunguruka mu bihugu bitandukanye. Kandi ukaba numva kare wa wanayikoreye ico gihe mbere warunakaze kuruta ubume bombo megora nabitaye. Ico gihe warunakaze cyane. Cyane gose mbere.
Umva nakubwira ikintu kimwe Landry. Urazi iyo uri urabaza umuntu uragerageza ukamenya umuzi ukibazo ugira ubaze kugira ngo ntusange ubajije ikintu uko kitari indirimbo zanje zose wamawumva zose ndabisubiyemo zose wumva nizi wumva mama logo y'abandi bantu urukurumva baze ni akesdo ndayikora je nyene nimba hari uwunda zaba zijya zose iwawe zaba zijya zose nagize na kiriku indirimbo zose wewe uzi za akesdo ni jewe ngira baze nkakora kandi ahantu hose ndayitwaye bavuga ati wow production je ntaho nigeze na head bye kwitwa umu producer okay
nabo ndi wa ma product yo mu bana
yo je ngoma nkora hariyo nindi zindi ni EP wa mumbya nsore imuzunguru tuko soon EP giri sohoke unaniche kalatri
ezabe okay akese mukurangiza niki kirubwira abanyarwanda bo batawe message ya uko utayitanze
hari commentaire nabonye cyane igira screenshot y'umuntu yanditse hari kuri page ya Waka Live TV yanditse ati abantu murakunda kwihutira mu commenta ikintu mutasuzumye neza rero abenshi bagiye gukomanta sinigeze mpibira je foto y'umuririmbyi urumva ni nkuko nari no kuvuga ati n'umuririmbyi atari bwamenyekana yapfuye uruko yavyumva rero easy jewe nanahejeje mvuga ati imana ihezagire abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda watch me ni uko atagwanko ntagwanko na bafrere kandi vuba ndasubirayo urumva rero je nibaza yuko nta probleme nimwe hari hajya hanye ni kwa kunduvuga kuti nta kundi iki gikorwa ndagihevye eh
muri wakasiga yari atari n'icongereza musasa sigaye Sigati shako wakunzi ba hit top tv buri burije burije
nacho tuvuge basa majamba
tuzofata umwanya tubikore ntunzi uranyibagiye je chongereza je mvuga kirarenze mikora no mwingisha wanje ari ngaho
sawa amajamba 5
amajamba 5 ndiko ngubwije kandi bare akarambira ko imaje foko bakunzi ba hit top tuba imaje nziza ariko mukurangiza my brother ikatugushimire tugushimire cyane gose bro
Landry, reka kwanza ndanagushimire mbe koresha umwanya wera gushimiye.
Koresha umwanya. Shwa kuba ataragera, ntiharagera nshimira mukore.
Ntiharagera
ahubwo araba, ahubwo araba umubabarire muzi.
Haragera aho mvuga ivyo wamukoreye mugabo.
Umubabarire muzi. Ende pambana.
Atafanya kazi atafanya.
Ende pambana.
Atafanya.
Kandi rero abantu batabizi yuko impamvu koresha umwanya tayikara kurani. Akesi ntaraiza amasezerano ntaravanura na Akesi hari ibintu byinshi amakontra kimufata ariko nkamwe mwe mu musabira ni kwanye imbabazi barazimuhaye urafise kwe urafise ndabakunda cyane rwose nitwigana turabiye na kamera ni if bali ko tuvuga amasaha amaze kubashikira ameze neza cyane rwose one love ku banyarwanda n'abarundi turabakunda cyane abakongomana batanzania abantu bose bari mu bihugu bitandukanye tuba twifuza ko duteza imbere umuziki wacu ndetse tukanakora ku mpande zose muri showbiz ndetse no mu bindi bisata hose tukana turakora dukora turabo utuntu tumwe tubatwa turashikizwa n'abantu baririmbyi kuko urumumenyesha makuru udakurikirana imbuga z'abaririmbyi gukoresha amakosa ndabakunda cyane rwose nitwigera turanirwa kiretse yo twigishe ndabakunda